kuchuna mafaranga. Unabaki na vumbi mfuko. Nkiwa na pesa utasifiwa kitambi. Baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video, Snapchat. Kumbe hana manadi mangi, anamuta sweetheart.